Bangibingelele sihlobo, bangibingelele bazalwane abathandekayo. Isifundo sethu sanamhlanje isihloko saso sithi thatha uhlaka lakho uhambe. Thatha uhlaka lakho uhala encwadini kahlalo sifunde indibana yokuqala sehle njalo. Thatha uhlaka lwakho uhambe, make sikhuleke. Baba wethu osekhaya ezulwini, sibonga ithuba osipha lona baba lokuhlangana nabazalwane ngale platform esetshenziswayo la. Sicela baba isifundo siyithole indawo enhlizweni zethu sonke. Ukuze simamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo zethu. Amen. Sifunda incwadi ngokaJohane isahluko sesihlanu, sifunde indimana yokuqala sehle njalo. Ithi ke yona emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. UJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu. Izimpumputhe, izinyonga, nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamisa amanzi, kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enasifo. Uverse 5. Owayegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini kuthi ngiseza. UJesu wathi kuye, sihambe. Wayesephuhlaka lwakhe kwakuyisabatha ngalolu suku. Nasi isihlobo eyithandekayo uJohane isahluko sesihlanu isifundo sanamhlanje. Okokuqala, kukhula ngechibi elaligcwele abantu abagulayo. Akulele lapho abagulayo. Igama elisetshenzisiwe lesiGrike elichaza ukugula kwalabantu abekade belele kule chibi, igama elithi astheneia. Lichaza ukuthini legama na, uastheneia ngesiGrike? Lichaza umuntu osaphila kodwa engenawo amandla. Okuchaza ukuthi ke igaba negaba ezahlukene zabantu abagulayo kulela chibi lithi lenkosi, kwakuneyimpumputhe lapho, kwakuneyishosha lapho, kwakunabantu abashwabene abanezitho eyishwabene lapho, kwakuneyinyonga lapho kulelo chibi. Astheneia igama ichaza ukugula, iigulo ezingafani ezihlukene labantu esibabona belele kulela chibi bebegula ngendlela emangalisayo izifo ezingafani begula bonke ngokuhlukana kwabo. Asitshelwa ukuthi laba bange bagula isikhathi esingakanani na. Asitshelwa ngabo. Asitshelwa ukuthi labantu amakhona bekade benawo imaphi na. Sitshelwa ngokugula kwabo. Sitshelwa ngokuswela kwabo. Sitshelwa ngokuthakathaka babo labantu. Lelo gama lichaza abantu abaphilayo kepha bengenawo amandla wokuzenzela nanoma yini. Bese lithi iBhayibheli kuzo izamazamise amanzi. Bese kuthi ngenkathi amanzi ezamazama bese bayangena ke abagulayo bangene basinde sebengenile kulawo manzi. IBhayibheli ke bese lishintsha ke amagiya asakhulumi ngalabo abanye abaningi kule ndawo. Bese likhuluma ngomuntu oyedwa lithi kwakukhona lapho umuntu othile. Asitshelwa kuthiwa wayengubani. Asitshelwa ngekhaya lakhe. Kuthiwa nje kwakukhona umuntu othile kuleya ndawo owayegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, 38 years egula elele kulela chibi. Mhlawumbe ake sikhulume ngalo lechibi. Kade likhona lechibi emzini waseJerusalem. Lakhiwa ngesikhathi sikamprofethu uNehemaya. Kade likhona. Liyachazwa ubuhle balo lechibi elalibizwa ngesiHebheru iBethesda. Lithi izwi leNkosi lalinemipheme azi ukuthi kwakuyindawo enhle ngendlela emangisayo. Amachibi-ke afana nalo leli laseBethesda kwakuyindawo lakwakuvakasha khona abantu bezoncebeka khona, abantu abacebile, abantu abaziwayo. Kodwa lechibi laseBethesda kuyabonakala ukuthi ngesikhathi kubhalwa isahluko sesihlanu laselishintshile lechibi, ngoba besokuhlala hayi icebi, hayi osaziwayo, besokulala abantu nje lapho abagulayo, astheneya, abagulayo abaneyigulo ezingafani. Siyakubona konke lokho. Siyakubona, siyababona nabazalwane, kakhulukazi lo okukhulunywa ngaye uma ufunda from verse number 5. Lithi iBhayibheli wayesegule isikhathi eside ngendlela emangisayo, egule u 38 years. UJesu embona elele. Ngiyathanda ke leyo zihlobo ethandekayo. Ngoba uJesu esimkhonzayo uyasibona. Uyasibona. Uthi ugula uze ucabange ukuthi uJesu akakuboni. Nanesimo ophathi kuso uze ucabange ukuthi uwedwana akakuboni uJesu. Phakathi kwesixuku eyibhedlela kugcwele abantu abagulayo, nawe ukhona phakathi kwabo, uze ucabange ukuthi ngeke akubone uJesu. Kodwa lithi izwi leNkosi uJesu wambona lo muntu ongaziwa ukuthi wayengubani. Wambona uJesu elele kuleya ndawo. Bazala abathandekayo, izihlobo, uyasibona uJesu. Uyasibona siphakathi kwezimo. Yebo, naba abanye abagulayo emaceleni kwethu. Yebo, naba abanye abantulelwa imisebenzi emaceleni kwethu. yebo naba abanye abashonelwe emaceleni kwethu. Umhlaba ugcwele abantu, phesheya kweyilwandle, eyiqhingini nakwezinye indawo ugcwele abantu. Ungazi ucabanga ukuthi akakubona uJehova mawugula. Lithi iNkosi wayibona le ndoda uJesu ilele kule ndawo. Iyachazwa ke le ndoda ukuthi kade ilele ina 38 years igula iphakathi kwalesa simo. Uyasondela uJesu kuyena lo mzalwane. Usondela nje kuyena unombuzo. Lithi iBhayibheli lana wambona uJesu elele. Wazi futhi uJesu ukuthi kade lo muntu elele kule ndawo. Wathi kuyena, uyathanda yini ukusinda na? Mhlawumbe waphamisa ikhanda lomuntu ogulayo. Wazibuza ukuthi ubani le ndoda ebuza umbuzo osobala, umbuzo o-obvious. Umbuzo ongamelanga ukuthi ubuzwe abantu abafana nathi abagulayo. Uthi uma ephendula ekhononda ekhalaza uthi Nkosi ngiyathanda ke naleyo khona nje ukumtshelile ukuthi lo muntu okhuluma nalo lo muntu ombuza lo mbuzo akuyena nje umuntu ojwayelekile akuyena nje mhlawumbe umfundisi ongurabi owaziwayo waseJerusalema mhlawumbe cha kukhona engicabanga ukuthi umoya oyingcwele ofike wathi kuyena lo muntu uyabona ke lo osukhuluma naye ke manje kuyena ongumsindisi kuyena uMesiya ke lo ngoba uma ephendula uthi Nkosi Nkosi angina muntu wokungifaka echibini uthi njalo amanzi uma ngabe ezanyazaniswa ngiseza uthi omunye kwehla omunye phambi kwami angena athole ibusiso zokusindiswa angina muntu ngingedwa njoba ngila uJesu uthi kuyena hayi cha sukuma uthi sukuma usho kuye le ndoda asazi noma iye yabuza omunye umbuzo kodwa awuveli lo mbuzo mhlawumbe uye wabuza enhliziyweni ukuthi hawu kuseya ngubani kanti ubani lo okhuluma amazwi amakhulu kangaka angikwazi phela ukusukuma sengina 38 years ngilele kule ndawo ngilele phezu kohlaka sengcolile nalo uhlaka lwakhona kodwa ngoba kukhuluma le ndoda engumfokazi engayazi kodwa kuzwakala ukuthi inamandla okuzwakala ukuthi inegunya okuzwakala ukuthi ngempela ine authority le ndoda ngendlela ekhuluma ngayo ngizokwenza lokho lithi izwi lenkosi uJesu wathi kuyena sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe three things sukuma thatha uhlaka lwakho hamba nazo ke izinto ezintathu bazalwane uJesu azidlulisa kule ndoda lithi iBhayibheli wayesephila masinyane lo muntu wathabatha uhlaka lwakhe wahamba awu ngiyayithanda leyo ithi wayesephila ngaso leso sikhathi lowo muntu ithi lana wasukuma wathabatha uhlaka lwakhe wahamba kukhona ke engikucoshayo kulesifundo khona engikuzuzayo khona engikutholayo bazalwane abathandekayo zihlobo ezithandekayo engikuthola kulesifundo okokuqala uthi lo mzalwane angina muntu I have no man angina muntu engazi ukuthi umuntu amdingayo umi phambi kwakhe. Engazi ukuthi bonke labantu abala emancele ngeke bamsize kalutho. Okungiyena yena ozomsiza eguleni kwakhe yilo omi phambi kwakhe, yilo okhuluma naye, yilo ombuza lo mbuzo. Akekho omunye, mhlawumbe bekuyiqiniso lelo, mhlawumbe bekuyisivumo leso, i-confession ayenzayo, ukuthi naba abantu engilele nabo la, akhona oyedwa ongangisiza. Kodwa ke, ngoba usukhona Nkosi, ngoba usukhulumile, ngizosukuma, ngithatha uhlaka lwami ngihambe. Anginamuntu, I have no man. Bazalwane, akekho omunye, nathi sifana nayo le ndoda, asinayo omunye ongasisiza, asinayo omunye ongasitakula obishini lwesono esingene kulona ngaphandle kukaJesu. Isifundo sokuqala leso, akekho omunye. Insindiso bazalwane itholakala kuJesu nje kuphela, nguyena olethe oweza waletha insindiso kuthina ukuze ngegazi lakhe sikwazi ukuhlanjululwa nokuhlelwa. Anginamuntu. Isifundo esibalulekile kwesibili, akangabazi lo mzalwane uma sekukhulume iNkosi. Nathi phakathi kwezimo esingenokuzona, uma esekhulumile ngezwi lakhe uJehova, masingangabazi bazalwane, masukumeni, siphambise ikhanda, ngoba sokukhulume owadala izulu nomhlaba. Akangabazi nomzalwane, kwathi angakhuluma uJesu, kwathi angathi kuyena sukuma, wasukuma lo mzalwane, wasukuma ngempela. Lithi iBhayibheli ngokulalela kwakhe, lokho esikubiza phecelezi obedience, ngokuzwa kwakhe, ngokulalela kwakhe, waphila, wasinda, wathola ukuphulukiswa. Nathi ngokunjalo masingangabazi uma esekhulumile uJehova. Okwesithathu, uthi uJesu uyathatha uhlaka lwakho. Yebo sukuma, kodwa musukushiya uhlaka lwakho kule ndawo. Kuyamangaza ke lokho, ngoba ngiyacabanga ukuthi uhlaka lwale ndoda kade lula, sungcolile, luqebhukile. 38 years. Kodwa uJesu uthatha uhlaka lwakho bese uyahamba, musukushiya. Singasho ke bazalwane abathandekayo ukuthi uhlaka lwale ndoda lufanekisa usizi adlula kulona lo mzalwane for 38 years, a symbol. Uthi uJesu thatha uhlaka lwakho, luyini na? Lungubufakazi, lungubufakazi. Uma uhamba, hamba uyotshela abanye, bazobuza abanye ukuthi hayibo, akuyona le ndoda ibihleli kulela chibi yonke le minyaka, sakhula siyibona le ndoda ihleli lapha. Thatha uhlaka ukuze babone ngempela ukuthi usindile, usuyaphila. Uhlaka lwakho ubufakazi bakho, ubufakazi bakho sonke siyabudinga. Abanye bethu sinemivimbo ukushayeka kulomhlaba, simabazi bazi, gcwele ilonda, gcwele amanxeba. Thatha imivimbo yakho, thatha amanxeba neilonda zakho uhambe. Abanye bethu uma sibizwa yiNkosi sesicabanga ukuthi mhlawumbe amava abuhlungu walomhlaba sizomele siwashiye bese sihamba simsulwa. Cha, uJesu uthi woza nawo, come as you are. osanawo amava wodaka nobishi obungene kulona woza nawo uzohlekwa thatha uhlaka lwakho uhambe uma ihamba le ndoda ihamba ithwele uhlaka lwayo ihamba nje ithwele locansi bazalwa lombhede ukuze babone bonke abantu ukuthi hayi kufike uMesaya kufike umsindisi kuyo le ndoda isindisiwe le ndoda woza namava akho ithi incwadi yesambulo bazoqhabuka umbuzo uma beqhabuka qhabuka abazalwane abasindisiweyo abanamanxeba abanamabazi bazi abamanxeba lithizwe lenkosi kuzobuza ukuthi bangobani laba abathwele uhlaba bangobani laba bephethe amava wey'ntlungu zasemhlabeni siyabona laba bani laba bona bangobani na lobanye babo 38 years ey'nsizini bahlushwa kwasekufika umsindisi bamamukela njengenkosi nomsindisi wempilo zabo niyibona nje beqhuga uma bengenana kodwa banengoma baqhuga nje bayahlabelela bahlabelela ingoma yokunqoba le ndoda yasukuma ithwele uhlaka lwayo olungcolile lwamava lwesimo sey'nsizi nobumnyama bokugula okungalapheki for 38 years kodwa ngiyacabanga ukuthi ibihlabelela le ndoda enhlizweni ithi kwangisindisa umsindisi yebo nathi bazalwane angazi isimo ophakathi kwaso njengoba sikhuluma nje angazi ukuthi isikhathi singakanani ugula angazi noma uyagulelwa ushonelwe angazi noma untulelwa umsebenzi angazi noma iyimali zikhona noma azikho ekhaya uyagula uthi uJesu kuwena namhlanje uyathanda yini ukuphila na ungathanda yini mzalwane ukusinda simo okusona yini na musukhuluma njengale ndoda ngiyafisa ukusho kuwena ukuthi ukho indoda okwathi uma beyibuka bayibukela phansi kanti igodle insindiso yawo wonke umuntu oyamukela njengenkosi nomsindisi kunomuntu ogama lakhe linguJesu inkosi isibusise bazalwane inkosi isigcine njalo uyathanda yini ukuthi usinde na uma impendulo yakho ithi yebo ngiyafisa ukusinda kulesimo engingene kusona ngithi kuwena mzalwane ophila othandekayo ukhona ophilayo ukhona ozokusindisa owasindisa leya ndoda kuJohn chapter 5 nawe namhlanje uzokutakula uzokhipha kuleso simo ongene kusona bese egcineni uhamba naye uJesu ophilayo ophilisayo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akugcine uNkulunkulu abe nawe alethe ugcobo lwezulu ngegazi lakhe phezulu kwempilo yakho wena nabomndeni wakho ngiyafisa ukuthi namhlanje mangizokhuleka uNkulunkulu abhale igama lakho encwadini yakhe yokuphila ukuze ke ube nabo bonke you know isikhulu ihlwele zonke zabantu abathi yebo Nkosi ngiyafisa uphila ngiyafisa ukusinda ngiyafisa ukusindiswa nawe mzalwane ubekho abexhuka yebo noma bebila manqeula ngokuhlushwa usathana namadimona kulomhlaba kodwa ngoJesu bayizuza insindiso nawe ngiyafisa ukukhulekela ukuthi noma kunzima kunjalo empilweni yakho emndenini wakho usekhona lo owasindisa indoda yaseBethesda nalamhlanje usengakusindisa nawe akukhiphe kuleso simo ake sivale amehlo sikhuleke baba wethu osekhaya ezulwini umkhulu Jehova siyabonga oh siyathokoza ukuba noNkulunkulu noBaba onjengawe siyabonga baba ukuthi uyasibekezelela noma sigula sihlushwa usathane sihlushwa amadimona sihlushwa ubumnyama siphakathi kodaka awukazi usiflathela awukazi usilahle wathembisa ezwi lakho ukuthi ngeke usilahle ngeke usishiye nangempela umusa wakho baba ohlezi umusha insuku zonke siyawubona every day of our life siyawubona lo musa namanje sicela ulobe baba amagama ethu yokuphila ukuze njengayo indoda yaseBethesda nathi sithole inkululeko etholakala ngegazi likaJesu sithole nathi insindiso siyabonga ke baba busisa bonke abalalele izwi lakho namhlanje ubagcine njalo babambelele ukholo lwabo liqine ngokuba duzane nje inkosi yethu izobuya masekukhale icilongo lokho siyakucela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu obuyayo masinyane amen.